Nashirahamwe na rimwe riraboneka rijejwe kuraba ibijanye naho imodoka zishobora guhagarara mu gisagara ca Bujumbura. Uretse amashirahamwe amwamwe aba yasavye muri meri ya Bujumbura ko yozirarihisha ku bituro vy'ayo mashirahamwe, bivugwa na Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye, akaba ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura.
Kijanye na parking mu gisagara ca Bujumbura, ubushaka kuri ino saha nta sosiyete ihari ijera amaparikingi mu gisagara ca Bujumbura. Ikindi naco, hariho amasosiyete canke amaentreprise canke abafise ibibanza bitandukanye bagira ico bita parikingi. Abo nabo baraza bandikira uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura, ariko igisata kijejwe gestion de parking bakaza bakanariza dosiye y'uwo muntu, bakamugendera bakaraba ko igisabo ciwe turavye n'indinganizo uko imeze yuko ashobora kuronka uburenganzira kuko agira ico bita parking reserve, ico kibanza ciwe akoreramwo akirezerva nk'abakiriya biwe bakaronka aho bahagarara baje kumuranga canke nawe ubwiwe bibarimirimo arangurira aho hantu.
Uwajejwe umutekano aravuga ibibanza bimwe bimwe bibujijwe guhagarikamwo imodoka.
Ibindi bibanza nuvuga ko bibujijwe guhagarikwamo ibibanza biba bibujijwe ku bw'imvo z'umutekano. Ibyo nari nashaka kuvuga n'amambasade ntituganire kuri we kuri kamere y'amambasade. Ikindi kibanza tutemera ko abantu baparika ku miduga ku bw'imvo z'umutekano nacone ikibanza cy'aho bita kuri bata. Murakunze kubona abapolisi bahari bayandi abantu bahagarika nabone ku bw'imvo z'umutekano. Ndashaka yuko habaho ikigo cy'imiduga kibanza.
Ivyo biruko mu gihe hari abantu bahagarika nabi ingendeshwa zabo ku bituro bitandukanye, bigatuma haba amasanganya ndetse n'uruja n'uruza rukagorana mu ibarabara.